Izakhamuzi zakuleli lokishi zikhala ngokwenyuka kwezinga lobugebengu ongabonakali kwamaphoyisa endaweni kanye nezakhamuzi zakwamanye amazwe ezikuleli ngokungemthetho. Ngemuva kwemibhikisho enodlame edonse izinsuku ezimbili, kubukeka sengathi isimo sibuyele kwesejwayelekile. Njengoba nemigwaqo eminingi engenayo nephumayo kuleli lokishi isivuliwe futhi. Manje lomphakathi uhlela ukunikela izindlini zombuso.
To the Union Building is not going to be a march. It's a delegation from the community, the leadership. They are going to meet with the presidency so that the presidency can pursue the president to come to Diepsloot. We suspended the protest for today and tomorrow.
Yize kunjalo, kepha abashayeli abahamba emgwaqeni onguthela wayeka u-N14 phakathi kwePitoli neKrugersdorp bayanxuswa ukuthi baqaphele njengoba izakhamuzi zike zahlongoza ukuthi zizovala lomzila. Khona manjalo sekujutshwe ithimba lamaphoyisa endaweni ukuqapha isimo.